Mimi nafika naona niangalie wewe kijana. Naona mabuto ama mikono wanakataa sitaongea naye.
Nubwo kwa bakenewe nkubu ntuci ubibona kwa keneo.
Nafikiri amugabo sadbinda mbona ngoja haje. Eh sadbinda mbona mugabo nizeye.
Eh tushuke.
Ah si ndio kwanza nataka kwanza tuanze tujue kwanza dabo tushuke tayari tuongea na sadbinda mbona ule kwa.
Sadbi. Au ya ni mvuga.
Ah sadbinda tamu.
Mufotore tu lakini ya
mvuga. Ya hapana sadbinda mbona ngoja haja. Yene tumanuka gute. Nacho bagise ndiko ndamufunga.
Umwiherero je nawe.
Sa. Umwiherero nivyo bera ngaha nyene. Se kibazo kiri hehe.
Bounce kwa kazi.
Ah hapana ngoja kwanza. Ah sikia kuona kwanza bro. Ona kwanza. Ngoja kwambie kwanza. Sivyo. Ava kwanza bu sadbisi ya msia nani. Niko nabaomba kwanza ruhusa. Uravyo je ndiko ndabasa buruhusa.
Oyo numusi nibiko.
Sa. Umviriza ndiko ndabasa kwanza ruhusha. None ngoja kwanza ngoa kidogo basi ongea basi na nani.
Mungire kula.
Eh?
Songere
kintu. Ryo nkeneye rero kumenya rero. Ndababwire iki Sadbi namubonye, namwiboneye jenyene. Na imaze ndaziko nayifatiye jenyene. Nkeneye kumenya abo bantu ndababwira nini.
Babajije kucerekesho.
Oya bavuga ati bakeneye Sadbi agira icyo avuze bafite akababaro n'abafana biwe. Bavuze n'ubugarije muhiri wabo. Bavuga ati kuba tuzovanga ruko Sadbi bavuze. None nkanje kumuvugisha agira ijambo avuze munamuninyima. Bafati iki ni cyake kintu cyo bakura hajya hano
ndibaza ko bota hakora ko kurara hajya imbere yo kwa mama ya Sate nabo baramubangamira kandi si kuvuga yuko yo cakorera ku mwanya w'iwabo umuntu wese n'umwanya wiwe
yes bakunzi ba pro Yeshe se bakunza project zeteko mubona aha ndi mukinindo nko mubona yini ani mukinindo aho Sadbi asanzwe aba so nko mwarabonye story ya intuze nya ya ijya manifestation yabaye and then ache mvuga ati reko no munsi inzi kumubaronderera nko mubona aha ni hafi inzu asanzwe abamo nijya urabona icya mategura kandi ishuti kitogo hajya inzu n'isatwi asanzwe aba and then nihangane kidogo abana ibintu byo kuri kamera abagabo kuko murazi ibintu kwa ingorane basanzwe aba ngaha nimero nta mutuzi wa n'amafu no mapro nyatanya ngucya byinjira manifestasyoni Venga, kanda jamu mama ya. Eh, vipi? Oh, ari hafi ndaki. Ni gute?
Ni sawa.
Eh, meza gute. Wo witwa nde none?
Je ntwa gunze.
Eh. Eh, gunze.
Eh oui.
Uko riki?
Muraganya ne kwa Sadbi?
Ya, usanzwe uri umukozi wa Sato.
Ya.
Eh, zatafisha musa d'imboga. Vipi?
Poa kabisa.
Okay, mbona ni hali none?
Aya wapi si hali kabisa.
Acha ngwe kanda hayo.
Si hali kabisa die kale.
Eh, si modoka iyo.
Eh, modoka iyo ni hali ariko si hali we yagiye kare yagiye niki modoka kiraho.
Eh, modoka iyo.
Sirabura kigomba kumera nka yasi.
Eh.
Eh, iri kibintu by'amacupa nyene, iri kibintu by'amacupa.
Acha izo story. Mugayi modoka ndayize eh ibi yana nabakore na clip.
Eh, modoka ni kwiwe gusa yashyize kuri yagiye.
Okay.
Yagiye niyo modoka ari nyene iri kibintu by'amacupa nyene yirabura kigomba kumera nka yasi.
Yes.
Eh.
Amacu. Ah, usanga byavuye mu mwange jyare.
Eh, yavuye mu mwange ejo mu gitondo.
Ejo mu gitondo. Sawa. Po nacho umva yagiye nico kiduka
yego
nico bamanutse baduze
aho ahubwo nabonye menga bamera nka bamanuka bamanutse
ngonda manuka jama sanga ari bya kibore kimwe bakorana cyo simba
eh kimaro gacira urakiri kama chupu ku meze nka yas
po po nacho umva bro
yo
wewe ni azumubwire ati Idris yamye nga
Eh ndamubwira
ati je ngomba simbire yo ngomba ngirageze ku murondo kuko no munsi ntiyabiye ku murondo
eh ndamubwira bishitse
kazaka icyo n'icyaga icyo mena bana ari kumva ndabana ari ataki banas wa masa cyaga ifoto nani eh mukiye mba vuze witwa
gunze
gunze safi sana umva bro
yeah
wani fresh wewe ngire kibazo reka wewe turagira tura tundaza kumubwira
sawa
fresh ibana pumubwira ati ndako namye nga cyo kuna project ko mubona Sadbi ndamubuze amanutse Sifani tafite gisi ya kusepa. Taxi ndayikura ya ruguru. Moto taxi po. So kumu mwebwana jane ni mtafte satbi. Kani mtafte satbi. Kani mtafte satbi. Kwa chana mbre nofere. Kufere mbeke. Dondele satbi. Uko na bemereye yuko ijya nkuru byankuru ya satbi ategerezwa kugira icyavuze kuri bajya abantu bagize ijya manifestation ijya manifestation bagize bajya abantu bari ko baramureklama satbi ategerezwa kugira icyavuze gatizwa no musahisemo kumunondera. So reka ngende ndiyaranja ko namaze kumenya yuko yagiye muri kijya kiduga yambwiye ko hari ibintu by'ibicupa reka ngerageze nshobore kumenya aho yoba ari kuko uko bikose urumva yagenda Simba Jinja ya Simba Jinja nayo murazi yuko isanzwe ifisa ikorera mugabo uko bikose kenshi kubera bajya batipe bafise ni hoteli mwene ijya ntuzenya barinze bagenda kenshi niho numvise yuko bakunda kugira ama evaluation barashobora kuba bako bagiye muri evaluation ya ibyabereye mu rumonge marabonye ko mu rumonge makuru numva numva ko byagenze neza and then mwineze ko tuza gusubira mu mwanya namurose cyane namubuze mugabo mbe gusa tugumane ndakunda sana ndakunda ikamera ngo reka ndondere mu kamera mari ko sita sitaza kujifilme ingorane sitaza gusubira kuri kamera bangere kandi nkame n'ibindi na mukinindo mukinindo. Moto! Oui, motard! Vas-y, on va. Arrêtez-moi, non, motard. Vip! Où est-ce que tu es?
Je suis un peu plus de
eh! Jacques!
Originale!
Eh! Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je suis un fan de la Saturne. Je suis un fan de la Saturne. Je suis
un fan de la Saturne. Je suis un fan de la Saturne. Je suis un fan de la
Saturne.
Je suis
un
fan de la Saturne. Je suis un fan de la Saturne. Je suis un fan de la Saturne. Je suis un fan de la Saturne. Je
suis
un fan de
la Saturne.
Je suis un fan de la Saturne.
Je suis un fan de
la Saturne.
Je suis un fan de la Saturne. Je suis un fan de la Kajaka
paradise.
Uko mubibona mfise kamera zibiri mu kameramani wanze nujya mubona hajya sivyo. Amubona ndire kandi aka kamera hitwa Semble Hotel. Uko mubibona ijya modoka iri hajya imbere ijya ndiko ndabereka ngaha. Aha kwanda ndabwiye ni F4 ni iri barabara rya Kajaga urukuraja uri mu Kajaga. Igipangu mubona mengo ni igani Royal Resort Saint number Saint Blaise don't know nikintu mweni iki Saint Blaise Hotel sasa ahantu ndi ni babantu murabizi yuko ejo satbi ari mu hijya ejo yarakoze concert mu ntara ya Rumonge yari mu Rumonge and then nari nagerageje kugenda muhiriwe mu zenya mu kininda hasanzwe aba namubuze na sinatari hari and then umukozi waho niwe yambwiye ati ngo yagiye umukozi wiwe yambwiye ngo yagiye hama angize yambwiye yuko yari yagiye ajyanye n'abantu bari muri ijya modoka ijya yambwiye imodoka ningene yari imeze iricafye ko intuzenya ni Simba Jinja Simba kijya kilogo hari logo mubona hajya ni Simba and then tamvuga ati reka ngerageze kumenya ahantu hariho cavuga ati reka ndaze namba yaje na kijya kiboro bashobora kuba kuko nzi neza yuko ijya Simba Jinja ifitanye isano ni Semblaise Hotel iyi hotel sanguri ngamukajaga and then tamvuga ati mie Buddha
ntegerezwa kuza kurondera Stade B kugira ngirisho ndamubajije about ibiriko biramuvugwa ko murabizi yuko mukanyosha hari ibintu byahabereye aha abafana biwe bamureklamye ati Stade B turagukeneye uze udukorere concert ya 500 francs so nkeneye kumenya rero ivyo Stade B arimo and then shobore kumenya ahanini kuko kame mumva concert ya 500 hari amakuru naronse avuga yuko konsere ijya bakoze mu Rumonge ko binjiye gratuitement bon ntavyo nzi sinzi ko ari byo mugabo reka ninjire ninjire ndabe ko Stade B nza kwamubona and then ibindi turaza kubimenya that is why attention niyo mpamvu nahisemo gukoresha kamera zibiri hey kamera ya kabiri gipango ni iki nkuko mubibona aha ibi nabikoze uku kugira ibi mwana nagize na kamera zibiri ni kugira bo I don't know murazi neza yuko sometimes at be arige azinguana kurazi yuko kenshi yabarahantumwe na arige usanga ariko sinzi uko imodoka yoyo yabari cyuka magari yake ni semba genje reception kamata ni zingua ndo si jo sasa tunaingiaga ni hivi hivi ameshan Education safi. Same place. Safi. Drapeau ya Congo. Drapeau ya Congo. Congo. Ni juni kumpaka.
Juni
kufatie. Vipi bro?
Safi boss.
Uko safi.
Safi.
Ndio uniforme ya kazi. Ngoja ushtuki hata niko na nani? Naona kushuti. Lakini sorry kwa naingia hata kufilme. Eh, be quiet.
Safi.
Eh, mwendo mimpatiaga dirisa tubi. Eh? Semblaze. Sa se hotel ndo natengeneza ga mwe magi.
Aha, juu comme Simba Jinja.
Eh. Juu comme Simba Jinja. None Simba Jinja na hapa bihwaniye ko Jinja tubi bambwengo yaje gutogwa ni modoka iriko amaju.
Simba Jinja ni entreprise yitwa Honest Enterprise.
Ego.
Ego. Na Simblaze iri muri Honest Enterprises.
Okay.
Icyo bisana no kumubosa rwo.
Ah, mu bosi no umwe. Okay. None shop byagenze neza. Mwarahombye mwarungutse kwa mwakorana sate.
Byagenze neza.
Okay.
Kandi twibaza ko ari cyo biko biratanga kuko Stade B burya n'umuntu sanzwe afise n'izina rikomeye ngaha.
Okay.
Tuko dukorana muri domaine y'ukwamamanisha.
Okay.
Ikinyobwa cyacu.
Okay.
Kandi aho bigeze ubu turabona ko hari ikintu biko biratanga gikomeye.
Oh, bitanga gikomeye. No kuko imwimviriye gukorana na Stade B nta.
Twimvire gukorana na Stade B kuko ni umukozi cy'imbere.
Okay.
Ni umukozi n'umuntu afise vision afise n'ashaka kugera n'umuntu yumvira cyane ku Barundi kuba ibishasha uko bikeye uko bikeye uko bwije ego nayo mpamvu byadusunitse kumushigikira tukamuhamagara tugakorana nawe duhimirije n'andi entreprise yose ko ashobora kwegera abaririmbyi bacu bagashobora gukorana nabo
mvuye ahaba mu ntuzenya mu Kinindo bambiye yuko ati yaje gutogwa n'imodoka iriko kijya gicupa directement cyane yumvira nga kandi harangoye gutora sinzi umuntu tu yambwiye tunache nibuka yuko dernier manager mu Gatumba ari ha mu Gatumba hajya boro nache nibuka yuko nigeze kubona ikintu cya assemblies ikintu bimwe n'ibyo kasema si profet non petit twari kumu mu cameraman wanje ne yaciambiye ati aho boro ndahazi sasa iyo modoka nyene bambwiye nayibonye iri hajya kwibarabara sasa yiko hapa
iyo ni modoka Simba Jinja Stade B ngani muhira umva turinze tuba turi kumu dukorana nawe ni kuvuga ko kesha bateramye ngaha bari kariyumvira ibishasha gira azanira abantu
mara kurumva ari ngaha
ingahindana
wabasani ibyo mara nimbikubaka na makamera tunajua hapa icyo abasani ni problem kandi twihanganire none bari hehe
bari ndani kuri piscine
ari na piscine ari wenyine ariko
ari kumwe na manajimenti
Ça a la sécurité. Ça te bingo, tu n'as pas de mots, tu n'as pas de mots.
Ubu musanze mu kazi ari mu zindi gahunda nushobora gucurishikira muko nyene
none ufite none gahunda exactement ari mu ngaka uno munota ni gahunda nyabaki zituma tutashobora kuyaganaho
gahunda hano ni simple ni mubanye ne ya company ya ikora Simba Jinja twamye mwo muri concert yabo yisamti heads
okay
ya yitwa Honest Enterprises nyene yo akaba ari wo nyene yi hoteli donc tuje kuvugana iby'akazi nyene
none
tubandana
none impamvu zatumye mudashaka yuko nshobora kuyagana Sadb ni impamvu uvuga ko zitaye ko ari impamvu nyabaki
kora yuko bitari muri gahunda ikintu cyose bisanzwe kiba giteguwe ku artiste yo nkuru ujya kugira avuga imbere ya kamera c'est que abafisi icatangaza canke naho aba yabitegujwe ko hari iki
Okay. Jewe na dernièrement nari ko ndapita mu ntuze nyamukanyosha ikindi nyamukuru cyatumye ikicanza icanzanye ngaha. Si kuvuga ngo naje ngo byibiki nibiki nibiki je mfise inkuru bo si inkuru no vuga ati ngo si kuvuga ngo ni inkuru ngo nari ko ndarenga je nsanzwe mba mukanyosha sivyo narenganye mbona abantu bari ko baragira imyerekano basaba yuko Sadb genda kubakorera concert ya 5/5 so rero nyabantu kubera tubana mu ikarti du jour au jour ngo bamba dati none Sadb gutse avuga ati reka genda murondere maze guhera je Sadb ndiko ndamurondera duhana naramutelefonera jewe directement ngavyumva nimempigiye simu je di akambwira uko nuko namurondera tukakwepana kamwe paka nuno munsi nyene nemeye gusiba kazi uno munsi yari yambwiye ati ndindira wenyene ego sindavyanse hari kandi Madrid twadutu je vraiment franchement bintu byo byamakuru na mayi nkubi hagarika gato navuze ati reka menda ko ibindi mvuga ati Sadb turavuga bwa Sadb uko biri kose je hari abantu banyoblije yuko tuyagana babwiye ati bafise akababaro bubukanyosha bonyine baranyibwira yuko afise akababaro ati dukeneye concert ati Sadb umudiki yarawukoze umuziki yarawukoze ngaha mu kanyosha aho bakoranye ba pop jina bande dufise akababaro umuziki wacu waragiye hama Sadb nawe ufite bagaci bamwekerama ati basi none Sadb ko yamaze kugera kure kubera iki atavyura abantu zenya bashambwira twebwe iyo message dukeneye kuyitanga ntibabone iyindi nzira nime ko dusanzwe tubana kwibarabara rimwe nabaciye ko jewe bari muri ibyo bintu umva ati jewe kubera avuga ati sindi tayari ubundi munye asanga bonyene bafashe inyungu yo kujya mu ibarabara kubera agenda ngende nora ko nubu kamera inamaze kuyambara gusa nuko nagendanye ko namvuga ati de fois kamera inkuru nza kwiyondeza kamera yiwanje vyanze ndatiza ijya indi kamera sinze kubura inkuru nikasema sasa pa ikintu ryo gihari reka imyeka ndabasangamo barambira akababaro bafisa dukene Sadb jewe nca ndabifilma birajya ngaho Sadb wenye nabibonye narambwiye ati Sadb genda bisa abantu ngaha nasanze bari mu kababaro ati hari cyo bivuga ko rero uno munsi nagiye go vuga ati reka jewe ndamurondere arambiye ndamurondeza urushinge mak avuge mena fika naona yangariye we kijana ahora amabuto ama mikono barakata isita ungea naye bisanzwe gaye naje twabanye mu bihe byose vraiment munamu
bihe biragoye
tena rinzi yuko ibyo bintu byababajama bibabagangi bro namuntu mu unajua kweli na unazibia
nubwo kwa bakenewe nkubu ntuci ubibona kwa kenewe
none naje tuzinanye na Sadb ndugu yangu Sadb
zinanye sivyo muzinanye otoke Sadb bicanga otoke karuma muzinanye gute boss
je tuzinanye atake Sadb kandi atake karume je Sadb tuzinanye
cyo kumurondera atake ki
atake Sadb ko barekramye atake Sadb
Sadb rero umusanze mu kazi umusanze mu kazi
n'amacupa menshi hake
Sadb brand tugira brand twamamaze
okay rero basi rero je nkeneye kuvugana nawe about icyo kintu
ni byiza rero no kumurondera uwundi mwanya wa Sadb canke wa karume
je ndondera Sadb no mu bantu bajya bagize ijya myerekano nta karume bigeze bavuga bavuze ati Sadb kandi bakavuga ati twebwe turabo kuri Empire Avenue rya barabara niko bagise bonyene rero nkeneye rero kumenya rero ndababwire iki Sadb namubonye namwiboneye jenyene na imaje ndazi ko nayifatiye jenyene nkene kumenya abo bantu ndabambira nini
babajije kucerekesho
oya bavuga ati bakeneye Sadb agira icyo avuze bafite akababaro n'abafana biwe bavuze n'ubu bugarije muhiri wabo bavuga ati kuba tuzovanga ariko Sadb avuze none nkanje kumuvugisha agira ijambo avuze munamuni nyima
Oya, oya sikumukwima vraiment. Unabiravye nawe utugusambye muri office, office inama n'umuntu. Bitwokwa guruduka ngo twinjire, dusabe ngo umubonano. Umuntu wese n'umwanya wiye.
None basiminifanya, basindamubona basi.
Bagitahura.
Dede.
Oyo numunsi ndibikunda baduse gahunda ndende.
Kuvuga gusa ati
kandi dawuri huta, uvuze gufise ibintu
byinshi. Eh oya, ndiye n'ukuri ibintu nayo mfite no mu mwizi na bihebeye mwebwe. Naye besadbi kumurondera. Niba bari sangapi? Sa ni jose ndamupata. Juvi vraiment gendo Wanya kwa nigeze gigi si majunda hizi na juu hapa si boss alikukazi yao ya muninji mini general HGB nikakuwa mpori sana mbe sadbi na moranga
nika tufugane na jail sivyo kubjereke sadbi muru tukwa raibonye nyakanyosha nitwagize nitwashatse kugira ico tubivuze ko directement kora ko ibintu nka bijya bivyo kwitondera kora ko sad kanyosha ni muhira hari ni muri ni nka empire nyene umugani wawe hari wase ni
empire
keni empire haje ni muhira niho hamukujije kandi hajya hafisa kamaro kanini muri carrière yewe
okay
uravyumva nico gitumba ni bazofata une décision sigihuruduka ngo kubera bavuze uno munsi ce nishura ejo no ifo ko afata umwanya akaraba la situation hanyuma akafata une
Okay.
Ikora hajya ni muhira. Na umuntu ashobora no kuvuga ati kurota avuga ngo ntacho yo hakorera canke abo bakuranye hajya ngo ntacho yugira bafasha no baje bari ku mutima.
Okay.
Ikora hajya ni muhira na warabizi.
Okay.
Kandi nta n'umuntu atabizi n'abakanyosha n'abanyakanyosha barabizi.
Okay.
Right?
Okay. Kuri uno munota jiski kugira kino saha. Bajyamye haramakuna ronse ambira yuko basigiye barara kwa mama wa Sad. Bafatiki ni cyake kintu cyo bakura hajya hano
ndibaza ko bota hakora ko kurara hajya imbere yo kwa mama Esat nabo baramubangamira
okay
uravyumva ko tari byiza
none uri sure yuko wewe baza kukumvira wenge na tivugiye
oya sikuvuga ngo je banyumvire ahubwo no kuraba ikintu ciza cyo gukora
okay none je ushaka ngende gute kandi mu munyime nagiza kigoro ndava mvuye mu kanyosha gushika hano hano mukajaka
oya babwire bati Esat bi ntabwo ari kiragi
okay
sibyo
eh
kandi sikuvuga yuko yo cakorera ku mwanya wiwabo
okay
umuntu wese n'umwanya wiwe
okay
azogira ica bivuzeko kandi sindi baza ko bazogaya
okay none aho n'ijyari babitege ijyari
oya ntidushobora kukubwira umunsi ubunyene
okay
kora ko nibari kuzoja kubaramutsa bamubone hama tugira ikiganiro nabo ibintu byo gutegura kandi urabona ko dusaze turi mu zindi gahunda
ndabibona
right ni ibintu urumva umuntu acashira mwo mu ma
agenda yanyu iri charge
uravyumva
okay
bihangane vraiment twase ku mutima inkuru yaradushikiriye kandi tuko turagira ico tuyiyumviriye ko
okay
ko bijya si ibintu byo kwirengagiza sad uravyumva na keni impa ikintu kimwe right
manake urumva umva nkanje ntashuko nyene
oya ntashuko mutashuko kora ko nubwo utamurose sad bingo abikwibwirire
okay
inishuwa
ha mega image yarugiye mu jamano ya nkubaguye ushaka abantu baze kuyitahura gute
Bijya uravuga uti c'est le risque du métier niko tuvyira
yansunitse ukuntu
yewe
kandi nta
brutalité abantu biwacu bakoresha
oya nanjye niko yasangwe nitonda
turabantu bari civilisés quand même
umva nka yo nihende ngagomba guforcer ari kumbera
amambo ba ndawo umva umuntu atabaye civilisé umuntu arafata ama mesure hajanye
mana kurumva stampata sadbe naho gutongoza nkagenda gojo droite
n'umuntu mubona frère bizari muri kahunda tushumva naho
Mazee, mwabyumvise sinashwa sadbi. Bambwiye ati nivyanka natagira icavuze. Bazova kwa sadbi, bazova iwabo bamusange.
Aha.
Muhira aha. Sinzi ibyo bintu yuko bitazava bihungabanya umutekano.
Nico kibazo bakuye kwibaza nabo nyine ubwabo. Bashobora kubuharanira maybe iteka droit yawe me
ukurabo bwo bwo kubiko none nkaga gadede none nkamwe bwe musanzwe muri management yiwe musanzwe mukurikirana ibintu byiwe kandi murazi yuko kintu cy'ama manifestation murazi kahise yego gusabigusha ni kimwe mugamo murazi image manifestation ifise mu gihugu
yego
numva yuko abantu mutabishwe yuma bishobora
kuko ahubwo abantu bashaka kudusubiza inyuma bari ko biyumvira ibintu bya manifestation
eh Ngao uyuni manager yewe so ibyo avuze sinzi yuko ba yavuze yuko sadba cha yishura mugabo biri mwigifungu mugabo yasabye kandi yuko nabari bari mu myerekano ya sadbi bagize ati yuko boraba bakamwumvira amenye yuko vuba cyane ba bazogira ba azoza kandi azogira icyavuze so reka turindire katirindire ndabibo nizere yuko vuba ndagenda kubaronderera aba nzogenda ntime subiri wabona sadbi ndabe yuko boba akamo bakumvise après nibagira ko iyi video intuze ngamfashe ndaza ku turabana turabana mu quartier ba abo nza gushobora gushikira ndaza kumanuka gato ndayibereke hama ikindi nacyo nibyawana ndaza kuyiposta na postinzi byabaye bwa mbere so nanje mwari kumwe ni Dris Mbizi ya kunyite Buddha ni Dede hakundi turi muri Saint-Blaise ya mashuri twakunda sana